than my umna and mamela band ban. But you blung wood, come mamele into. Since we lost our senses of vela, but again, my old blung up because you ah, who's our actor out of character, then you could versa, could very good dengue. Hallelujah. What if a former lendo, our hand is shang and dela, but you could very good dengue. Hallelujah. The food is asking about the land of food was a garden. In a matter of who lend up on the Iva, the food verse 18. Verse 18. Ithe bakumu ubulumko bukaThixo. Haleluya. Iyasifundisa bakukho indidi zobulumko, kukho ubulumko bukaThixo nobulumko bomntu. Today bazalwane nifuna ukukhuthaza ngobulumko bukaThixo obunguKristu. Whenever the Bible speaks about ubulumko, ifuna ukucacelwa le nto ba ithetha ngoKristu.
Because
haleluya. Elufundeke.
KwabaseKorinte.
Okay.
Hallelujah. KwabaseKorinte bokuqala. Isahluko ke sesokuqala, umqolo ke ngulowa weshumele thoba. Phansi kwesihluko sithi amandla omnqamlezo.
Amandla omnqamlezo.
Lo mqolo ke ufundeka ngohlobo uthi kuba ilizwi lomnqamlezo libudenge okunene kwabathabalalayo. Kodwa ke kwabasindiswayo thina abo lingamandla kaThixo.
Ilizwi eli lomnqamlezo kuthethwa ngoKristu apha libubudenge kubantu abangakholwayo nabangalifuniyo, kodwa kuthi aba bakholwayo libubulumko namandla kaThixo. Ijonyi version ithi libubulumko namandla kaThixo. Hallelujah. Oku sikwamkeleyo bazalwane kungamandla kaThixo, ubulumko. Sifumene ubulumko kukho mntakamtshalo obusifundisa uboyika uThixo. Izwi lakhe lisifundisa ukumoyika uThixo, ukumhlonela uThixo, ukumthobela uThixo. Uma umzalwane wesimilo esibi kodwa uthi uyakholwa usindisiwe, cela iphindelo ndawo. Umbi umzalwane onesimilo esibi kodwa uthi uyakholwa usindisiwe. Haleluya. Idibane njengambonto ba hayi man, lo ukholwayo lo angabona le cawa abantu abonisa imilo esisakhe. Haleluya. Because uthetha abangafuneka athethe khona, wenza abangafuneka enze khona. Uyangqama sesingqami ke ezi sisityudutyudu. Ilibhayibhile zane kwethu basikulo lixesha lezityudutyudu lezibhotsha. Umzalwane umoya kaThixo uyamzolisa. Haleluya. Cela ufunde
Shumele nethoba. Kuba kubhaliwe kwathiwa ndiya kubutshabalalisa ubulumko bezilumko, ingqondo yeengqondi ndiyitshitshise. Mashumi mabini. Siphi na ke isilumko, uphi na ke umbhali, uphi na ke umphiki weliphakade? UThixo akabenzanga babe ubudenge na ubulumko belihlabathi. Mashumi amabini nanye. Ekubeni ke kuthe ebulumkweni bukaThixo ihlabathi alamazi uThixo ngobulumko balo.
Lithe ihlabathi ebulumkweni bukaThixo and ubulumko bukaThixo nguKristu. Kunevesi ethi waza kwabakubo bona bamazi. Haleluya. Ebulumkweni bukaThixo ihlabathi alamazi. Ayiphinde.
Ekubeni kuthe ebulumkweni bukaThixo ihlabathi alamazi uThixo ngobulumko balo.
Ithi therefore since the world through all its earthly wisdom failed to recognize God. Hallelujah.
Amen.
Evezi uKristu phakathi kwabantu ihlabathi alamazi. Inaki.
Wakholeka kuThixo ukusindisa abo bakholwayo ngabo ubudenge bokuvakalisa iindaba ezilungileyo.
Ubulumko bobuKristu bubonwe bububudenge lihlabathi, kodwa uThixo wasindisa abantu ngebebubungene bobudenge. Njengoba uThixo wasindisa ifemeli kaNowa ngebebubudenge, ithi imbali engandayifunda I remember as a young boy, as a car of Nimati, I call you piping. Eight abandoned, they were mocking.